Oshatanai. Agaseko. Ngobanye uthandana naye umfazi womuntu. Na umfazi wakho lapho ekhona bathandana naye. Namhlanje ukufika kwentombi ku 31 ingenamntwana. Ungathi ukukhubazeka okudize. Bengingasho intombi yasezweni ngisho nentombi yasenkosini. Eniyintombi zasenkosini azizali abantwana babafana bangakholwa, sizala abantwana babafana abakholwayo. Abekho abantu abanonya emhlabeni njengabafana abasindisiweyo. Befaka amasuti namaplomu. Beneyingane nga 2, nga 3, ezinye zazo bengazondli. Bathole bekhuluma enkonzweni yezinsizwa bethi angimfuni umuntu onengane, angimfuni umuntu onengane. Esakhe ingane iselokushini. Nizobathathapha abantu abangena ingane, ngoba le ingane abanazo bayizaliswa yini? Nilokhu nikhuluma ngezilimi ezintsha, khura abashatha labasitha labahaya. Akenime ngezilimi ke nilungise isimilo senu. Ayikho imshado. Kuzoshada bobani? Abantwana bethu bangena emshadweni bayaphuma. Namhlanje ngizovimba bonke abantu abangakatholi abantwana. Angikhulumeli abantwana, ngilekelela wena. Nawuthola umntwana, sowuthola umuntu ozokushada. Kanti waqashisa ngesibeletho. Wazalela ihlanya. Nakukhulisa ingane ihlanya lithule lithedu. Ingane inathula ithula elithedu, ingane ina3 ithula elithedu. Nakufika umuntu ozokushada ihlanya lima ngeenyawo liyavuka lithi lungubaba lomntwana. Nakafika umuntu ozokushada ingane yakho uyithande for 5 years, wayifaka bobothayi, wayifaka iy'mpahla ey'durayo ngoba vela inababa. Nakafika ozokushada athi umamakho, mntanam, ukuze uhlale kahle emshadweni wakho shiya ingane. Usemshadweni ngomzimba, inhliziyo ifuna ingane yakho. That is why ingenakuthula emshadweni yabantwana bethu, ngoba abomakoti bala emshadweni kodwa inhliziyo zabo ifuna abantwana babo ababashiye, ngoba labantwana babazalela amahlanya abangathi nabashada nawo amahlanya ashaya amabheli ama-BM la emzini womshado athi afuna abantwana babo. Minyaka emshado iphelile, mina ngiyikhuluma iqiniso, angikhokhelwa muntu. Zophendula iy'nsizwa lezi ezithi soshada nobani. Kubuhlungu nobaphathisa abasha, baphethe abasha ngegama. Kulabasha umuntu abaphethe, kunamakhaphuli kulabasha. And angilazi le demoni li-operator njani, because ned umuntu nakaqeda ukukumithisa uthi uzothatha ingane, wena mnikazi wengane akakufuni. Mina sengishaya umthetho omusha bakhulupi lapha esontweni lakithi, uma ngabe insizwa ineyingane eziwu-3, ineyingane eziwu-2, komama bangafani, ayibheke ongathi uhlanya kangconane ithathe yena. Ayiyeke iy'ntombi zethu ey'kholwayo, ayibheke la kubomama bey'ngane ukuthi ubani ohlanya kangconyana, ithathe yena, iyekele iy'ntombi zethu. Ngoba njengoba efuna intombi engenangane, mayimqoma le ntombi engenangane, ayavuka la mahlanya akhe azothuka le ntombi ubusuku nemini ukuthi iyathatha indoda yawo. Nihlezi lapha nje insizwa, niyakholwa, ninabantu enayimisele futhi ukubashada, nidlala nabo. Ngoba akekho umuntu ofuna ukushada nomuntu akade edlala naye. Umuntu ufuna ukushada nomuntu osirias, ngoba lo adlala naye unayo ingqondo ethi njengoba edlala nami nje bakhona nabanye adlala nabo. Umbuzo uthi le casualty odlala naye ithathwe ubani? Kunabantwana abahleli kabuhlungu emzini yabo beshadile, kumele bachaze ukuthi le mthungo wawuyithathaphi, le yibazi wawuyithathaphi, lokhu wawukuthathaphi. Ningizwe kahle bazali bami, anginankinga nento ofike nayo enkosini, nginezinto oyithola usenkosini. Ungalovi, uhamba amagoda, uhamba ithabantu, ukhuluma ngey'limi ezintsha. Enkosini u-100%, ezonweni u-100%. Soshatana bobani? Bobani so shatana bobani, ngoba labo sister banje, ngoba labo brother banje. NakwaZulu, ngakwaZulu mina. kwaZulu uhlolwa intombi izodwa insizwa kayihlolo isizathu uma isigodi sine intombi eziwu50 zahlolwa intombi eziwu50 ukuthi zisezintombi asisekho isidingo sokuhlola insizwa ngoba makungenamonakalo la akunamonakalo la ngizokhumbuza intombi eyikholwayo ningazama umshado ngani nazama umshado ngawe bonke abantu wabaqoma bonke abantu abanenamba yakho walala nabo fundana ukuhlukanisa abantwana bami ukuthanda umuntu henye into ukulala nomuntu henye into ukuthanda okwakho ukulala okwabazali ukusuka la ukuya la unelungelo ukusuka la ukuye enyaweni awunalungelo abakhuluma la abakhulisa musukuzidla lihlaza musukuzidla lihlaza sewuneyaris uhlale flatini musukuzidla lihlaza impumelelo uNkulunkulu akunikeze yona ayingabi igunye esonweni
inkosi yami
ngoba mzukana ushada uzofuna thini sizokwenza umshado wakho ube muhle kanti sisekelo sawusibi noma ngashumayela ubishop ohlonishwayo mangabe isisekelo sibi ngeke ime lini umshado umiswa ukuthi kwakukhona ubani umiswa ukuthi wakhelwe phezukwana uma uJehova engayakhi abayakhaya ayakhelizelese awungichekele umakhelwane ukuthi usase right Ngakho-ke ngibonga abantu bami kusihlonipha nahlonipha abazali benu nahlonipha uNkulunkulu nanga amazwi engiwacela kuwe makoti ngupha wona njengomphako mntana ungayihambi impilo yobufazi inqondo yakho itshela ukuthi wazi konke iba nabo abangani abangangawe babe babili kodwa abangani abaningi akube ngabantu abadala kunawe ngoba le generation yenu iyalahlekisana number 2 iba umngani kaMoya Ngcwele ngoba uMoya Ngcwele uyayazi lensizwa yebathini ukudlula wena indlela ongathi uyazi ngayo ngangeni nje ku full time job ugadana amafoni endodo ugada amafoni endodo ufaka ama track emotweni ungasebenza ukuba yisecurity indoda ithembe ngomoya ingcwele kwenyana abakadaniso bakunika nangu mntana ngizambe siphila senzele kahle ebhuti yenza ukukholwa azikapheli intombi futhi kulezi nsuku kubheda kakhulu ngisho lezi niyazwa nje abantu bayakhuluma ngithi konke basibuze nathi kubheda kakhulu kulezi ntombi iy'ntombi ey'kholwayo aziwuhloniphi umshado azinandaba noma wensizwa engangazo ayinendaba noma ezingamfundisi zimkhomba kube zingamginqa lo mina siphile esikhathini la abantu beyithatha kalula into yokulala nabantu abashadileyo sokuncenga mntanami siphathele kahle umshado wakho ngine assignment eyi-1 emhlabeni ngale kokuhambisa bonke labantu engibashumayelayo ezulwini uyedwa umuntu engifisa ukuyofika naye ezulwini ukudlula bonke abantu emhlabeni unkosikazi wami angifisi uba umshumayeli opowerful ngibe nonkosikazi olimele emphefumlweni ngoba engazange akubone ukukholwa kwimi ngishumayela kangaka ezulwini masifika ngiyabanenga abantu engifuna ukuyobabona omunye umuntu engifuna ukumbona uDavid ngoba ngishumayele kakhulu ngomdavu ngiyafuna ukumbona nangifike ezulwini banenga abantu engifuna ukubabona kodwa umdavu ngishumayele kakhulu ngayo inkosi yanginika isambulo ngomdavu abanye ngiyababona khona umuntu ezulwini babuhlophe engekho interested kumbona noma ngambona after 5 years sisezulwini or 20 years anginayo nje anginayo into engifuna ukukhuluma naye igama lakhe uLoti lithi iBhayibheli uLoti wayengcwele uLoti wayelungile uma uNkulunkulu ezobhubhisa iSodoma neGomora wakhipha uLoti wamkhipha nefemeli yakhe kodwa iBhayibheli lithi unkosikazi kaLoti kwaphenduka isiduli sasinto bathi kabashumayeli ngabe ngabe njengomfazi kaLoti ngabe mina ngikhulumela umfazi kaLoti nginayo into bangcwele ethi umkaLoti akajikiswanga ukuthanda izono nokuthanda iSodoma neGomora kodwa wajikiswa ukulahlwa unembeza othi sesingcwele kangaka ubungcwele bethu abusathintanga nempilo yobuyedwa uyize ubungcwele obenza wena ube ngcwele kodwa kungabibikha ababili abashizo nozabo ngoba bebone wena ungcwele imambane ngendlela eyayingcwele ngayo yayingajeki nokuthi abayilandelayo basayilandela na yaphuma imambane yaphuma ingcwele unkosikazi wayo waphenduka isiduli sika Saul lithi iBhayibheli abantwana bakaLoti babanjwa izingilosi ukube nabo babanjwanga izingilosi bazophenduka iduli sika Saul ihamba iyodwa imambane ingcwele makukhona umuntu ekufuna umusa ezulwini buthi inangisini namhlanje nifike eMama Land nifike baba land siya lapha endlini baza namukela bathu welcome to mama land welcome to baba land kodwa ngicela ukunikhumbuza la nifike khona namhla akusiko la thina esasindiselwa ukuya khona there is why noma ngabe uyitholile mama land noma ngabe uyitholanga imama land kodwa yenza show ukuthi awulahlekelwa i promise land ngizothi kinike namhlanje siyambonga uNkulunkulu ohambe nani nafike mama land nafike baba land kodwa sizothi kini asambeni siye promised land namhlanje ninelungelo loqinisekisa ukuthi unkosikazi wakhe akalahlekelwa ukukholwa ngenxa yakho umyeni wakhe akalahlekelwa ukukholwa ngenxa bambanani bantwana basekhaya sambeni siyobona inkosi silindelwe ekhaya nginabantwana bamantombazane bodwa bathathu nasi sifiso sami enhlizweni yami uma abantwana bami befika esigabeni sokugana undodakazi wami omdala uAmahle athi enhlizweni yakhe should I find a husband I want a kind of a husband that is like my father ingakho uthando lwami phakathi kwabantwana bami nonkosikazi wami ngihlukanisile nginothando lwezingane zami yayibamba ngiqhule ngidlale nazo ngifaka izigindi senze konke kodwa uthande ngithanda ngalo unkosikazi wami akusile uthande ngithanda ngalo abantwana bami ngoba ngifisa ukuthi model yempilo yasemshadweni yabantwana bami bangayifunde encwadini bathi sababona abantu abathandanayo ngoma wethu nobaba wethu bekholwa beyisibusisa emsebenzini kaNkuluNkulu beyisibusiso nasekhaya lethu you are coming from families allow God to unite you lithi iBhayibheli sengenihlanganisa laba ababili abaseye ababili kodwa sebenyamani bese ethi iBhayibheli lokho uNkulunkulu akuhlanganisile makungahlukaniswa umuntu ngesingisi lithi and the two shall become one alithi and the two are one lithi and the two shall become one after this prayer we going to pray spiritually speaking you going to be one but practically speaking you are in a journey and in a process of becoming one and lokuba one ngwenya ufuna ube ready ukushintshwa ile nkosikazi ungaphiki nenkani yakini kaMtimande ukuthi thina kaMtimande kaBhambulunye sinje ukuze ube munye nomkakho kumele kube khona izinto owafika uyiso uNkulunkulu asebenzisa isandla sakhe ukuthi ungasabi yiso mube umuntu ongena emshadweni afuna ukushintshelwa inkosikazi kodwa yena angabi prepared ukushintsha abe yilento inkosikazi eyifuna fumana ukushintshana nibe yilento ezonithokozisa ungaphiki nenkani ukuthi chini mfondini uyandigezela ke ngoku andiyazi lonto tututu yeyake yini nabawo sizawufonela umama hey mntakwethu chintsha uchintshele umyeni wakho ube yilento umyeni wakho ayifunayo ungaphiki nemithetho yase Assembly of God mayethu umyeni wakho faka isikhindi ngifuna ufaka isikhindi faka isikhindi ujabulise umyeni wakho ngoba mawungaphikanga nalokho uyohlangana nomyeni wakho ehlele ikhindini lezi wena ongazange wayifaka. inyondo yomuntu wesilisa ithi lo muntu osebhulukweni muhle kakhulu kanti nowakho unkosikazi mayingayijijela phakathi kwebhuluku angacija abe njengalo phakathi kwebhuluku so musana ukuyo invest eyintweni eyiphandle kanti le nto ephandle ungayakha la ube nayo angishadisi divorce ngishadisa abantu abazohlala umshado uhamba umshado yimpi yansuku zonke lwanini nezimo kodwa ningalwi nomunye angivale ngalamazwi ngeshwa unkosikazi wami akekho ngeke ngithande ukuyenza naye le example awuze bhuti uma emshadweni wami izinto yahamba kahle okwangempela siprefer ukuma kanje yabona ke nasime kanje kuhle kuhle sisanda kuthenga imoto sanda kuthenga isithende sisha sanda kufikelwa i-100,000 into zethu zi-bright simanje nakuney'nkinga emshadweni wami nonkosikazi simanje ene le system isisebenzele ngoba abantu abaningi nakuhamba kahle emshadweni yabo bama kanje nakonakala emshadweni yabo bame kanje isizathu sokuma kanje makuhamba kahle sisodwa khona ongajabuli ngokuthi kuhamba kahle usathane igama lakhe so nasingama sibhekane ngeke simbone mayeza so ke makuhamba kahle asiflathelane sigcina intokozo yethu bese sigado zomosha intokozo yethu ukuze singambone sephakathi kwethu kodwa simbone seze kudeni makonakele asingabe sisaflathelana ngoba sekonakele asibhekane silungise le nto eyonakele usathane usishaye ngale system makonakele siyaflathelana makonakele silala singathandazanga makonakele la ikhaya kukhulunyiswana makuhamba kahle siyabukana kanti umshado abahleli kuwo angazi babungwenye kodwa mina emshadweni wami into eyenza unkosikazi wami manje ngibona ukuthi sofa silahlane naye akuzona iy'khathi ezimnandi engangena kuzo naye kodwa iy'khathi ezimuntu engangena kuzo naye kunokuthi akhethe indlela wakhetha mina into eyenza ngibe nesibindi ngaye ukubona amandla akhe ngesikhathi ngangingesisi sibusiso ngaso kuye ngoba lezo yikhathi ziyeza yes woku muzo ngena igigaba zawo ziyeza so la nginihamba khona amaphutha azovela kini kodwa musa ukunqoba iargument wina umlingani wakho cela nibhekane.